Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Yeah. Na kuposti, na we uje kukomenti. Kwani, wabongo si unawajua, watasema unitaki. Wapambe nuksi, tusije wapa nafasi. Kwani, wanataka ni haribia.